Daniel Bongo Records, watu wamekaa kimya muda mrefu, Professor J, Diamond Platnumz kwenye machine on 192. P-Funk majani au sio?
It's crazy baby, unapika mkono mmoja mzito sana. Weka utazame phone nini kinatoka. I don't wanna talk too much, man.
Stay tuned.